ebandi
mama sisi kala yani za sharti yamu mama anapesa bambote bili bali kinaba bambote bili binyes bambote bili ali mino mingi kamite to mona tata ginda e bwa eso anga to ki na ya to kutana
bongo bongo sisi to kosi mbote te